ngikudumise angiphakamise igama lakho ngibabaze ubukhulu bakho Nkosi Jesu Nkosi mina ngiyabonga ngomsebenzi ongenzele wona wokungenza mina ngibe umntwana wakho ngizokukhonza mina ngikudumise Oh.